akhonya lakhamala sifuna kamhlangana umhlanga ebhotela kanosidumo nomgcineni phezu kwesigodi esimbili ukanonguqu waqothuka impandla kubafokazana bahla yokwazi yangisolisa mkhabomile entombazane isasekhaya kasemendlweni kuyobanjani senyula amabhoti adlokuphakathi umile ebhekile maqeda sumlomo aphume semamatheka hisibelo amgodi maqeda sigqiba bambi bazi le nyamazane sehlulu ma sebeyihlanganyela inkinga mpo amathobela ngoba ubambe kuyashelelwa njengombokwane.
Ngiphinde nginibingelele bafowethu lo okhulumayo ukhula ngezenzo mfo amathobela senyala amabhoda adlophathe nemebhekile mbozi siyaphuma sesulumlomo. Ngithi kulo nyaka anginethulele bafowethu le msebenzi wami lona ozoba i-EP. Ngiyathemba ukuthi nizojabulela kakhulu ngoba nizozwa nangendlela okuhanjwa ngangathi kushintshe kakhulu. Nginezathu etheka ukuthi ngithi ukugudluka kumsebenzini wami odlule ngoba ngathi abafana abancane sebebaningi kakhulu abadlala lwashuni manje sekufanele icace phela iy'ngane nobhuti abadala. Lo msebenzi lona unengoma ey'ntathu. Eyokuqala isihloko sithi gama lami undabamlonyeni. Ngoma yami yongikhulumela
zikhathi zimbili ungutunokayo angikhani mkhaya wami zikhathi zimbili ungutunokayo angikhani mkhaya wami mina ngihlele ngezandla kukhula ngoma yami yongikhulumela mina ngihlele ngezandla kukhula ngoma Kulume, mina ngihlele ngezandla. Kukhula ngoma yami yongikhulume. Isinamuva liyavu. Kukhula ngoma yami yongikhulume. Lo muntu omiza nevuane.
Enyithi amaDoritos. Phela nazazi-ke phela iy'ntomi zenani-ke emajida lapho ukuthi maniqeda kuthola intombi manje nje namhlanje isekufuna imali ifuna ifakele idatha nanani. So bafethu ngiyacela ukuphinda ngisupport nakulo msebenzi lo njengalokho okudlulileko nje. Ngiyathemba unojabulela lakho. Makhasi nami inkundleni zokuxhumana ngiyathola lokhula ngezenzo nje. Akekho omunye nalowo mtholi umlandeli wami lo. Ngiyabonga.